Alléluia. Nyamin chate fou nina ne wi abre. E wo Yesu Kristo di mo. 2:21. Bebo 3:21 ni apon. 3:21 ni apon wa. E mane ha. Nana Kwame is watching. Hallelujah. Nana Kwame na wote ko pa. Nyamin shira. Ebon paye. Onyame ne kwa fo yeda wase yishira. Yishe weni mo nyam bibri. Uyo nyame ya wosun. Uyo nyame ya wokunu. Abodi ye nyina ya wodi ya. Wosha asye waposo. Adi eti ntimo suke siye suo. Erade. Enipanu wama titie mu nyina ya wodi ya. Onyame benu watese wo nyame nyina ya mu. Utumi bro utumi nyina asu. Ubiyani wa watese wo. Unkwa wane ni ya wane. Enshilanka udini. Radi ya da wasi nede nsudi mkwani ya mwadina che yen. Radi ya gusu isho ukwa yina ugusu su kasa chile yen. Samri enra wadi ya wari ya nuhuwa sembaye. Enden so utuwa yesu. Marriage part 2. Ya bwa mpaye wa Yesu Kristo dimi so nyamemu mkru mkru. Enden so spetina wadrum. Na wankasa be kasa che betu ya fu. Betu ya warifu wa fu. Ma awari ya inti minye nika. Inti minye yamu. Enti menye de na nipa nyina akono aware e wo Yesu din mu kronkron wo de aware mu a o wa ha wo bi enim e bom pa Yesu nyame hu kronkron be fa de nyina do mu shwa so mras nipa je tie fu aye tie nyina de hye won sesa urade ye de otie be ye wo yo na nyi otie wi fufu mfa na da ye ho wa ba wan so papa ne ma ho de bi nyame nyansa bi na nyame hu kronkron ona wasiesie mekwan sonko so saa ebon paye se tumi biara nu mabedi ase ewo nyankopon aware a wori hye ase ewo abodie mfitin ase wosiesie aware ema adam ni if nka aware ya aware a eya ade a eso nyame ani ene aware ayetan wo nyame ani ebadi bon paye se honhom a ade aware chi egu aware ano na ye dome no wo Yesu din mu mini matiefo nyina ka bom ye dome no ye sei ni nwuma de nyinara e wo Yesu Kristo din na fiere Yesu moja tie etiefo nyina ware ho na ma wo ma ye pebi nsu no urade na na dom so ama wo mo so nsa aka bi e wo Yesu Kristo din mu e na me bom pa ye da wase onyame kronkron mi yi wa ye me shewa ni mo nyam se wo tie ye na nem so tie ewo Yesu Kristo din mu onkonkron tena wadwam e ne di dwuma na maye ewo Yesu din mu amen opanye yawa asuma nyame nhyira pa sene so aba mama Lucy unu aba Lucy ni la ne so ho na wobetie bie na so odi akogba amane ye etufo ewo Yesu Kristo din mu nyame nhyira tiefo nyina amen. And now I really know. And now I can be free. Colonto for one made the canoe. A train soon to Chemuba could see Dumi, you know. A train soon to Chemuba could see Dumi, you know. And I can kind of name Munsen Beach and say, Mamma Famo Hong Kame Kame Mohomo. A man where the young Kame Yakuno. A man, my no, my Yakim Prawa Bontin to know. Woman do a more Kame when we hear no. Na nyame asɛm mu na yegyina de a wo mom yɛsɛ ne nyina yewiasefo so bi ye Kristo ni mapa holiness revival movement heaven seeker mu no wo enter ministry mu na so ye Kristo no friend hu sɛ no kware gyidini a san krofo no san sɛm yi nkɔma wo mu e kɔma wo mu sɛ wo mu bia ɛne wo mu nim sɛ wo ma yi wo mu ho afri Kristo so mu Omo ne nemu nenso mu nso awurade ani. Wo mu a aseye wo nyame mu aseye ni nyame mu no. So mu person ba ye kronkron, ne nante kronkron ya brabo mu dia. Wo mu nya san suban bone no. Na awurade hu wo mu. Enti saa dia a wo mu ni chefa e wo nyankopa hinie mu. Ye nyina ye kwa sori no ayobi ye kobie no dia. Ene me ka me kamfo Kristo mama ne se. Obi a wudware anopa kwa sori fi. Se wo kwa sori So wa sore ne nsesa wa wan kaza sesa sore no. Panyankopon kronkron ye asore. Said the Yeshua Bible, said the Mamma Lucy Nemo Casadano. Pew Nippa Mu, Nippa Cran, Mobesiemo. Some of the crowd sorry them were caught in a sumo dear. Motimo once and a motifie. Now, Mommy, no Musia Bible, noa. Namo Bompire, Yami Betiemo. Namo Dina Mimran, so Yami Betiemo, and say, Walk out son demo. Am I nominated soft war? Am I occur to soft war? Am I one soft war? I have a cham war. And the woko hair. Woman yin nara ed ni pa doma ya giano eko hair. Se muni mwa midi mi bwomani. Mi metna Facebook kunyamia ya madumi ya yentu ya kenti. Nami me kata bekatania maso. Mesu obe bia obeyana yuni se wo prichi wa kenya miasem wa ye makeups. Na wa bo mesh ya guni kwa wuny nara. Onye nyame umfri nyame. Ni nyansa ni ni didi furo no ofri mu e kasa nyame hum nim. Na ka me kanfo ma no, me kanfo Yesu Kristo ma e ma no a, wo ma nya pese, wo mdo mba ma urade no ma aka nyankopon asem, a kire wiase nyina ne se, na ka wo mo sa kire wo mo hu. Enfa adwini mo foforo ye. Ensa kire wo mo ko gro ma fo mo ma no wo nko ka ti du mienu. Ba ko ni mienu no. Omo kwa kan wo mo hunu kwa mbe fa so a wo mo sa kire wo mo na ko efficient eno a marriage no me kan bibi free efficient chapter 4 verse 22 me ni anoma ma mo pritie mo hwe ye na mo dada nkrofo se mama Lucy betena me kan kronkron ya abrabo na wo betena wo na ka se enye adwama mo ene nyame de bebu aten ene enye we na ne ema se obi hia bibi na obi ama no na wa ho keka no so so te sen Nya dwama mo nya me bebu adwama atan bebu krono atan obebu nsekura atan obebu atirimu odene atan bibia da enso nya me ani bi nya me gina so ebu atan hallelujah menu amoma yento yebo ewo nya me asem a ye prese ebeka sey ye tufua ye ntufu sey ye osum nyuma ye mfiri ye pem anya nsuma enso nya me ani sey ye nkwansha Yan shan jidye mu. Saye asempaka jume die ya. O nyanku panse mchile ye se. Yan kan se die nyamia ka. Na mwaye. Enti sa. Yadi ni pebi numu. E kwa astray. We are taking people to astray. Yadi ni pebi e kwa die nye. Yeme ni pebi sunti sunti fushi ya se. Mini an muma yen shi ye. Yan kwa babu ni mu ye. Ye muse pese ye nyami ye juma. Yan kanche rade se rade. Wode won fre me kwa me pese me ye. Ente rade buwa me. Ne nyami ma ye nyansa wana se mu. Na yen fye ye na diye piere ye nasasi so. Wase papo diye diye ni pedwia. Diye diye ni pedwia ye. Papo bonio ebe pie aduma wane ni mu. Ente sa waka se akumemu wakumemu wafi ni wo. Wakume mu atro, pese min kuminya, ena ada, ensem keka, nyamia, wakume mu anese, ensem bifri ba, wakume mu adjune nese, ubenshi sha wawigi, ubebu bo utri, abo mwen ten ten ten, saane nyame bo wo, saane nyame kan se ye utri mo, enyu na wodi atro su saano, wame nyamia ye ni pehunu, wonima diye ye, mika chile mo, moje ye, no matter what wa, neka sa min se, nipa benyame wansi maka, nami metiwe, wuni ya udi di matema, I praise God because I say we did my time na mini Yesu ehuna mane yepe and say Yesu Christ ba ye no ye kan enu ye di na tam ye bro no tetente so go no so enti mra suafo no ko ye no a na galatifo no e tan wo mani no so ye bra wo mo se ma wo mo kansem ni biem Peter say ye nti o yakopa na se mo enti me no ye kan ti Yesu Christ wu achi no ye kan Stephen ni mukura sense na buku no Paul no ye kan wo mu pre ye wo mu se de mu pe ye de mu gu afiase e mo nyame abofo ohu no se wo mu ye nante nu kura mu ntinu obofo ko yi wo mu frefiase ntinu no matter what I make sense ni bia no I will get enemies menya atamfo but not that way I'm thinking about what I'm saying is that I'm speaking the truth from the word of God. So if you listen it and you take it, it will help you in future. From now to the day that Jesus will come. And for the eternal. me ka kire mo menu anu mo ma ye hwe ye e wo ye nyame som a ye wo mu akwese nyame nhira wo se wi afi nyame nhira se wo wochi ento nipa bia wo ti asase su ha se wo so wo ka nyame asem afi se de nyame asem no sikon pepepe na ka no onyankopon e ka adwene ho asem wo ka koma ho asem wo ka nipa dua e ho asem nyankopon se nya oni padua ye na sori dan ntu do be se nyankopon so dan no se na o be se no e de na de se nyankopon so dan mu fi se ye adwama mo me ka sa wa ye wanim ka ka moto bi ni nyina wo de se nyankopon so dan enwi anyame mfa ma wo ade bi anyame mfa ammo woni padua no no akofa be ka ho e kye se nyame anya ni yie no anya ntima wo fura ntima no de emra adam hu se wo mu fura ntima no wo de okumaboa de aboa na nwoma no e de ye ntima atade e hye wo mu nt apart from ntima wo de bekata wo de jaso wose kata wo ho no wo de kata kata wo ho na wiye no bibi biare biare wo wiase biara wo de beye attractive se wo de yo ho amani paka cho so ho aye fe biara it talking against God. Why we are one year chi, what can yami as much the wine? What the eyelashes a true trawany so? The yami yama one and yawed the full for twa trussel, no be jam what can yami as much the wine? Minyan mania no one near by it, and never can worry as him. Nanny, I come, and mamma should say what mo san one, no more feel say they are too big, more than their husbands. It is they don't give the respect that God wants from them. Me yo ba minim make ma so so nwi ni pipen ma to tu ma really many achi atwi mani merikei epen minim pa ni me ya nyam ko na mo ye bie mi ma ye bie gai enu ntimi nim dia me kan me urade di ni nsa kan mi no urade bua me na mu no se urade nyankopon se na ma sei na minim menua ade biara ya attractive fawre ya wo ho ame na attractive obi ame ka se e na se wan ye fe e na se na ye se e na wan wan ene ne nso oben edi menua mo hwe ye agidifo ma mo se mo bo nyame mu mo ka nyame asem se mo ntimi nya kronkono ye ma nyame a me se mo nka ma no ntum nyankopon fere won mo ntimi nyame ho ene ma bi wa wa nyankopon wo fere wa ana wi wo mu se wo se wi kwa sori wo kwa akwa sori a chente o nyanyansa bi e wo nyamesemu e na wo so wo ka bie no se wanka se wo mu se nyame wo nyi nkyere wo da na ba se bible ni kura wo nti asara na mu se nyame wanka nkyere wo da kopi mu pura wo bebusa no ansa na ka kopi bra me tu nwi firi me tiri so na me gina puppet preachi wo kwa Nottingham a Nottingham wo busa ye be ka kyere na me preachi me kwa land in true believers ministry na me preach wom em so na me tri nwigu so me twa ma wa mu nya ne se na me di bibi e kata kata ba bi a ye twa kaba akodro no na me se me ye nyame adwuma pa na se na me wu na me nim ko until se me ti ye na me hunu ye na me yiyi nwi no e firi me tri so within 2 weeks in na urade ba na me kasa aye se me tri no a ma ye ne natural no e ye ne nije aye kristo ani je se metu nwi foforo bi afiri metiri so aye kristo ani je se megya mani makeup se ye nti o sa de me ko ba bi e ko yi nipa bi o ma ye makeup se a o ka kire me se san krofo we wo mo nko heaven e kwan no aye ye tu no ki una me di mu no wo mo di mu bi wo yi wo mo firi mu o ka kire wo mo se o ka kire me bi sa no o ka kire me se san enkrofo no wamo entumi enko nyankopon ahenie ne mu bi adentie a wose womani makeups ene lipstick entumi fa womo nko pati ase ye yenimi ne aye ka ndo so ye makeups adi prichi no abo mesh tintintin wo gina ho atwe e pra wo na ase a enye wa so kenya mi ase no akwa heaven ente se enya nwa mama nya me befa so se enya de benyo nji se papa ye wo do yonko se wa wo no yesu wo no yesu nti wo no yonko enye wo ye sika ma wo bi no wo sese me de me pore ma hodie nyina e de ma hiafo na se me ni do a obi yade ne wo eni so se be kase wa sume so yade obi betima lodu mu ne ase kire ne se mena atikrota ma akoma ayi orphanage but there is no reward from God, no thank you from God. Any penny mo no so we actually nipa. Kwanya ufa so we nya sika de to adnyama te krota ma no ya ye nyame ya ni so ya moma ye musa nyame bi ansa ne ye nyame bi. Hallelujah. Menuanom, I'm coming to the point when dey ye moguo e na me de fa mu menuanom ye ma ye ni na ho ye mu kwa ye fa so e be som nyame na aso nyame ani o ma ye ni na ho. And sorry, no, ne, a queen yen, a sofu queen yen, or so a sofu, ya ebusa, and a figure say, figure and moon, my crow, sicka say, and a baye. Sofuity baby, now sorry be wobby, no busa presiding error, presiding edda, say, and a figure saying, or must I say, any person and a baye? No, my baye, no, more poya, and as yes, I'm ya monk, monfra, monomusadi, and tell me, and no dear anyone. Name woman figure I say. Si kaluto asen ne bai. Wati asie. Minu yanum. Edi ani yeye. Sofu tini be jina property. Kakai bia. Wohunu ye busa ne yire se. Tisaka we pase. Utra sevya. Sena beye. Kabanzo betra saka we ma. Ndisa waya asen de mwentino. Wase mi nyamu maso. Me bre bre me huwasi. Woye asuma keke kan popit. Asori de emu. Asofo asori weni pagum et e kwa asori ewom asori na wu asori na wu asori na wu enipa na ewom nso wu nti ye nho no kura asori wate se mama Lucy makwa han ayi wori sen hall se me hia ema ni meme nyina omomra ni ensua de obi ema esanse me nhyankom esanse me pam lazy kase antwea efom se me yodifo ba obi ema da Ne ma sofo atrofo no enye binhwe bonsa ye ma ti se ye chame wo mo nti mo ma mani na wo yesu ba ba bia sori bia wo mo se mfiri nyame wo sofo di wani mu no mfiri nyame a wo so mfiri nyame mo nyina mba hye mo dwure ba e wo yesu din mo ye kwa warefo no so ye kwa warefo no so enu a ye kan bibi firi ayi 1 Corinthians Chapter 7, verse 1. And I have called Matthew 19. You have called Bibi or Matthew 19. You have called Bibi or Sister Mabel. I mean, Shrap. I mean, Shrap. I mean, you saw who here. Rade and come home. I will US. I mean, Shrap. Pa. Send them so. What catch up? Amen. What say? And now, Matthew chapter 19, verse 3. And I have called Kakono. Wase na awarija ye hon asemisa. Na farasi fwa ba anenchen beso onushre. Se obi wahon kwanse asembiya renti wajane yira na. Obi wahon kwanse asembiya renti wajane yire. Mwa musori anuma kwa tina wa. Ayye wase diye. Mwa amokane se mwa maye wede yinu. Wase diye. Mwenye mkampu. Wene weye. Wewe mu. Enkwe mu. Ewa ewa mu e die be mu amani hunu mu ewa ewa mu mene wa ya ba jini se ye ne ba ni se se Mr. T e be mene wa mi bi ase amitie no abo travel kama wa abo travel kama mene wa ewa mu enkwe mu yare mu adwuma sɛ ye mu adwuma ye mu amani nya mu wata mu prison na mu matena wa matwen ne abɔ ye nsɛ mama twetwetwetwetwe ya na mu fi sɛ me na monya me mu ana monya mu ho mu ankasa na monya mu ebe ya mu obi anso be ware ofie kura efia ware ye engagement wi a ɛso nya me ani Na mo kwa mo yiye yimu nufu nyina agu ho wedding obi a wo ye wedding a woni padua no obi a beto atuaka no be expose woni padua no abond na asofo a wo mani afrefra no na o ma hira sa wedding no so sofo biara obi ba wa sori dem edi atade sone ha ne buha na ne nufu yi enyina agu abante na sofo na wo sofo ben wo ba no ne nufu na yesa ti a woni so nya oyiro What can you say? Any punk can't harm me, couldn't find my own. You say, they are woke, woman. Then, commission, but I mean, shroud. I feel whether you could treat the crater and watch it at the Aquagana. I said, Mama, God bless you. Hey, Barbara, was any, and say, say, tremony, yeah. What kind of crowd will be and can't army? Then say, what then? When I bet you in answer, Mrs. Sunyamin, I'm a subchirimun answer. So, what's your number five? A poor mum. What? What's your one who quans will be done here and assent beer and tea will be done here. Mamma been in a man, a man, I am makeups, and all, as to do so warm with your makeups here. O bedroofian and eighty, na Adriano knows, oh, me call Jomocraphy and me by me by and cofan corano so every school, and Taffin, my befia, me pese, a bay a bibi, never may boofu, or capon boom a bam, or no cranges and answer, no banner, so soon, no soon, never kuna, epi, and away where you kuna, ya was organ, won't conco to join in Mompire semicrono, emsa or ya, but dam, and tell Radimus Law, ya not been a year in Womerafi. No adrena, huh? Na for the nine and then I soon tear say, O Behun baby, and you cook and pranakra or quatrain, yea. A quano a banaco, quano a banaco, or free if you know a ban if you know quay, or ban the young mother son, I say, if you feel a quay. Now I sell kit to a bint, never may be jan here. If we ever ban my new soul, won't tell me, man, the answer. Say, ma'am, and a quadia were here. But some kit to a binti, never man, and yada, you say, will be jan here, I worry. How? What's there one more quan, sir? Sir, I send BNT. Or Barry may be a Janny Rana, or be a Antino, or Janny Rana. Now, what we see one say, yes, to Crystal Conscious. Monk can say, a free fit, yes, yeah, no. There were boy, dear, no, Muntie. Ya, we be must say, a pump for running yet. Ebim so say apam dada na twam wo Yesu Kristo na kasa wo kotu from apam dada no mu mon kinkane ehne ne kinkane no wo say di obo ade no hwa na bo ade ehne fa ne pakro no kwanya obo ade wo kwotye nesesia ana ho wo kwon hunu ye wo bo wi ase e nti Yesu Kristo e kai adwene say mon kinkane. Se infiti ase no de oba de no obere mane oba ena wo ye won enti ye kwa asore nya asore ko ya sumu nyame me se tena wo fie wo no yire no ma fa babro tena se nana kwa ayi wase de kwansiwa na me sha wate waka ame pa ame na ye de ai. Do I send a army? Huh? Well, it's a swaka army. Sister Harriet is swaka army. Yamin Shramo. Sans and some say I ba. Nip and party. One more party. The mammy will crow for any one any. Nicromin any. Now, I know, but now so grand and numus are me gammonu. A dabby bedroom by your sister, you know. Who say, eh, radi. Yamia, some near can crow gin to the one. The word of God that is not undiluted. It's not the root, no. I don't know make country one. It's not the root. I don't know make country one. Saying kabo tie na be fa ko so ma. Kabo ware wo yire abe ware ni ye. Wo be draw wo yire, wo no wo yire be ani be gye mo ho. Mo be tena se di nkomo. Na ma hwe mo ma bra bo. Akora bi akora da na dwa. Kohwe no, kohwe se de woman no, wo mo na ye msitie. Na mo fa mo nsa toto wo mo so. Papa, wo do nsa to ba so na dwo. E bo mpa ye hira wo ba. Wo ba be nyini ye. Ye nya bi sane tene ye si so ye bo daman enu mapatase ni Guinness ni bi asa no. Papa, me papa, ono akwabura beda. Sa ne mo so mo ye Christopher me ma mo assignment na me ka kire mo no. Da suom ne nyane na kɔ fansa to wo ba wo maso na bɔ mpa ye ma wo mo na nyame ehwɛ papa wo nsa wo maso wo no te sɛ de nyankopɔ ama ne nsa so wo so mate ono yire yanka bɔ mu amɔ ma bɛ nyini yie sɛ suro ane tete ye pa ebe firi wo mo efiri wo mo ase mo de nyame suro ne mpa bɔ ebe tete mo fra no. Well, dear, was a monkey can say a film fitting as you know, dear or bo unipano, or barremane or ban or bo. Now, yeah, won't. ati ase e oberema na oba na yakopon bo wo mu e adan a wo yire na wo nya no no wo ne wo ne kwotetim no akofa han wo kofa obi de e don se wi ase aye sa no ya na mo fi sa han me se me me fi e beyifo wa wo ntim me yes se bebi ankoso o ma bra bo me ye firi me a en firi wo bia se nka so ba gya tum se wo so firi wa nka nya me so ba ye de se se kan cha ye bompa ya ne kanya me yesan san se agi yen so so atum ya san so mfa bone ni nche ye ate yan kin kan ni se mfiti ase ye no de oba ade ye no obarema no oba e no oyo won na so aye wo ba ka wo ho a wo se mfi mpade wo mfi ye wa hai wo yi ba ko e no de bo wo ba ntu so nya ko ware wo ba no pa wo hye wo mfi wo wo dia ano nti na ware yankopon mu no se nka ye ware nyame mu a ene oba ne ntwempno wo wo oba no a kwane nchen ne kwaka se raba me pa atwa me pese ebre bi so a me ye ma ho boa so a me ba besere wa ware na kwadwene ho na hwe hwa me na se opame a ka kire me na fe mi firi ho ehu de ye ye kwobompa ye na me so me kwobompa ye e bia na ye maniwa na me di hunu ye ebi enye nyame pe ti misu mi ko san ko bompa ye mi ko bompa na urade twusu se biibi enyame beka chere fa ho bia wo so de enyame beka chere beka na emi enu ye hunu se etimi ware aye be ware ne nka enye kama no ene ansa na be ma bi be ware wo ba no na obubu ni nyinyina praise God ai sister enya no atro na medie no no kura sempa na meka no kura we na ye hunu firi fiti ase a ene ye de ahoma atangel ye ho we have tanked ourselves ni enya ye nso ese bayifo enya ye ese bayifo ne bayifo ma na wa fa nya me kwan so ene wo dwale sa kwatena so ndem wa sa kwosoa yi ade so akeko ayi woni hunhun no sa kwatena nya me fie aksa kwosha trusses o babesia e de akwata nyame beta wo sum nyame nya no me no ana agi gu hu so senka mayi betie we na ka wo ma fia ka mo sum nyame beta sane ma na de ana ayi ayure ho kran se nipa ne be ma de ma fa yesu se me kran ne ma gi nkwa ewurade efri nei wo ana me no be nante ye na opese china nyame ma ne tokai e china de a chin ye no a nyame ma ne sifikase atina mu sa no nyame ye na de God doesn't do his job like that. You can't tell them. There's terms and conditions. It's in the law of God. To the terms and conditions, you know. So won't even pass it, yeah. And you share the wope. The wood, the wood, the anus of every young couple hini in a train and a cane. Now the aka be our the account. And just open your memo and musafi is a green such an obey and mobile yet ding. While green such an as ye betting. While green such an as ye betting. Na so adwa sache na se atim na wo kwanya wo faso ne nyame akasa ebre ne bra no wo kwa adwuma nyame nim sa wo kwa adwuma bompa ye wie sua bible kakra wo sori kiki na wo kwa adwuma mu wo nya break ya wo ste baby wo bompa ye nya fe na kwa ka dom no modin komo hunu na wo fon wo ahwe so wo hwe fon no so ye fon no so ahwe sin ye kwa hin ba ye nya pornography e wo so nya na ahwe fon so na wo from wo Christ ni so mo yesin toy wa urade mu enu nti no wose wo boba na oberema na oba ti se bo oberema na oba na sasem bia ho nti wo ja wo ni ho ade na wo kofa wa mo mpa ye ntun so fa wrong thing asa wo ko dwom na wa ade bi wa anwene ho fie na akwa afa wo koto be fie ase ni wo kura me kwa me koto ye den ese ade kura se na bi ehye kobodu mu wo hu nyansa esa nsa ye musa nyame nti no ye twisu wrong e be ma no we scan ma me fo bia no mo ho sire ye me e be ma sikani se e be so pe na ne ba ne wa na so so mpesa ba e ba no dwuma di be di wo fie no adan to pesa me ntena me hie mu me ntena me hie mu ko si da ben me fa hie mpo wo nyankopon na mo so ma na me be pe bibia die be ma wo so mpe no die ntena so mpe no Baba dam, and then me ya woman da home rough way, woman would do a mochi. And if ya hire two, I won't see ya. Then you cruise in Amfa. Eh, I cross your man, honey. Says I bear mess a wang, wano. You man may do if ya won't pay. Me we and see me ya say, Jay. ase papa e kan yansansem kansem hunu abaya na hu sesa papa ne mfa ne nkosi hwe ososo ma ono no mabonto o te de ekoso wo ma me ne papa ne mo hye dem mo nim de ekoso abaya ne se won peni a mo se chenchire nko wa no nti ama ne pa bebra bra bo asei haleluya mutie nyame asem anyame na mutie mi mutie kristo asem enu nti no wasu oba wa barima no oba nti barima bia wo ware a mo modi kan ware no there is a restoration or renewal renew thing god can renew your marriage for you said ya ware na si ajije bia wo manyame bam a onyame de se mfimpade wo no nya wo de akro memente no ama na timi ahye wo fe ho ama nti ase aye ji se wo fa nyame sa wo fa nyame no kure mu asede wa ware ti be rade bebem amana yeye haleluya na bia me ka me se ye ni enim ene nti no ye kure no mo ba adwama na yeye ya na se se na se nka ye nya wo mo na ye ntena kire backbone na nka ye mo mpa ye mo wo na nka wo kunu nya adwen sa kire pe na nka wo ba ah mama mebe nyame nhira wo ku wo ba fere obe hunu se sa de pa na nka wo so de ja wo no obe so mo se twum wo wo ba no okrona mo wo hu odini si ni tima no dimika wo so obefie leka so de adro na ye nya adro nyame honhom na ye adwuma nyame nyansa na abani mu wo hu no ma ye wa abontene nyina obo mu nyina useless disa na ye nko na ye better ni fa pebre hu no sa de amika biu wate amen amen enu nti no onyame bo obarema no oba de obarema bia wo yire ba akope wo yire nyame yinu oba ba akope no ena wo mfimpade ano nwono no wa anwene ma mi yinu enkurasefo no ya gayi emre na nyina mrante ne bi ware wa so wo sika koko krachefo no ene akuafo no wo wo sika ne sikafo no na yire mo miansa ne ti akura bi ase kuma se nyina ewo ho kuma se nyina ewo ho ti mana kudwom akwa eya de pa ade ade ntokwa na eba eya de pa emfa somdwe ma eya de papa etene kwa kan kwara ano nyame anya adom ama nkwara ne fem no empanimfo ano ensuro nyame a nkwara nketo ano omo ye mobo ayireketo ane ma no no matter what mbanyi nyini ebia ano woman, woman, young woman, and phone is yape. No, my dear, my boy. I didn't hear no more de brano. And to do an only de brano, no, no, oh, my, who can't say woe. Besan, who da, and foul, how woman and qualano. If I'm to make canyons, I say, well, yes, you dim, and I. Nenny, I mean, shram, whatty. And no tin or berry may be at our year while warren no sad pray. My banner, Branty, I make Miss Lemon. Mwa mama Lucy na asino eya asemo urade se menkan kire mo sane wo ba na ositie biara emra na wo ware no sane na ositie biara enne na ne kokko konsori nsori bi e hono de de mope na na mo ye no enne wa mama Lucy elan mu aba pastor Gabriel lan so holiness end time holiness revival no end time holiness revival pastor Gabriel ne da no mama Lucy eye ne hokani boafo ewo ministry ne mu ne yure ye friend no sister love adade same ministry we say wo mu bia you don't have chance to marry two women and you don't have chance to fight with your wife all the time. You have argue with your wife. Do it down with your wife. We're going with your wife. Hey, manya. No. We open the Bible to you. Krachi. Bible ninye. Sene nyamika fa warie hon. And to wufi anuwa diso anasa ube jadie wupi anuwa ko he. Ni akanchiro. Timranti eno mwoye nasi. Wome ni je. And to omu nosu. Omu nosu. Wome ni je. Wate, ewe Yesu Kristo dimu. Wate, because wamu kwa juma nkabu, nseka, mama, God bless you. Wamu hunu mama Lucy, anu omani aje, awe Yesu dimu, adentia, nyesi kame de mawo, nemo mekanu kurasam, ema wamote. Enu kure, ene yeka. Ema wubiara wope, enu kure tie wana sunono, wate. Endisa, uya jewa weyere suwa, wakulapsi. Wa kolapsi wo nyamesu mu he ma sofo bi nkoye wedding ma sofo bi mfra America kuruka kraka ne mu yenka se sofo yi de wey dynamic dynamic pastors ni nyina wo mo ye henefo akola se onyame anim unsen ho unuru ho ye ka heavy asem yenka wiase ase hallelujah timi nuanu mo tiefo a mo tie mama Lucy aware ho asem ne kan ye no eno aye kan bibi efa se eyi e ma no mtwetwetwem wo ho ho ekuru na ye ne boni nti okoduru wo ho no nso wo ko pay ne back. You are in doom. Repent and to be safe. Mema na mo kwa mo twa na we sense mo kwa nya bi wa bonti no makwa di twa ba te mo ba ne anu ofie nkwa ne so amon pa die no. Ai, you are in doom. You are going to hell. Repent. You need a good, a big, I don't know the word I should give to that, the repentance. True repentance. Truly the repentance. You need it. What? Ma uni pebia no rest. Ne nyini che. Mami nkam bibi. Ya wo mi ami ba mi fie. Sa na mi tu kwan yi na se fie ho wadura papa ide a. Wadura ne wo ma ya wo mi ambe hu ne ye. Mi na na wadura ne se fie no wo mi ma mi no ebe gu mu ne mo fa no mo. No wo mfufuo sa ma wo madi. Ana ya maami mbo nyinyi ye, ana omo so be no abiane, omo wo fufuo ni sa wo wadukro no emu. Mo ma mo amon calculate wo ma se na na apaye. Ife se me na na no cho waduro no wo mu sa. Waduro no, obi kura wo fufuo na se, wo de wo ma ne ko ba no se gban. Na no ne waye a, ne aka atare ho. Ni asadi awa ya kotwa nchanse tra na de abobodi dadu abubom ni yewom ye bewom ya wom ya fufu ya ama meso abenyina bewo ama memaso awowo safie no wadukro no anesi wo na monkai wo ma apapa ya me ato agu mo amonhwe na nema mi yo no gina ho ma han oba ne berima musi suwa na se oba ne ya wadura. Ben man, no, I was so over with Drove. Come, man, who call by way, no call by way, no call by way, but told me, yes, I went for pipe on tomb. And man, yes, I went to me, and so, no, I asked now, no, said Tiny. A man who was saying, Eddie Pipe, what to, or my assay? A man who was saying, and yes, I bea, near Fruna, and ya, and now war. And maybe I ain't operations is area, and in Tia and operation, ya, Corano, what that far corner. And when tea, any other pipe on a tumor say, or down in the one so from celebrate a woman so, and the man, and no pahua, and madu draws saying, any other pipe what to woman. Monka creature, no mammy answer. A can answer so much, and my monty as ye. And when to a banner, when young coupon say, or ba, and a better man or banner, I may bo woman. It is a bear man who won a cacu huna baba will be a branch. I was his swore for any fifth a crone when we are baby. I would tear noir. Never one pie is a radi mamire, a radi mamire, my yammy dime, my high me dime, my talk of your bacumi, you near sim, pianiasa, menu a banner, a shower brana say, a statue free wa. I've a free walk on ye be wono when ya me ye be ya baby wa do madakwa te rade ma mo ba ni be bobra mo ba se be ya mi kristo som kura e be koyia ama me na me fa mani hwehwe hwehwe nchanchan e rade do me na rade dia baba wa fefefe samre me ya baba wa na fefefe na wishia me na se pewa em kam bata me ho ka asam no kire me na me kra ho ba ya ni din na me nkwa dwene ho na me so me nkwa bom pa ye. Now, so bon pire, over here, no sort of mucra, no be a catch, eh, Miss Sundayana. Nipper bit to say, Nasa, more your wedding, answer. Eh, I'm so sandy panel cramming, Casano, was eh, nibio na bewareno. Over here, no bit of sufu or banner so from baby, no such a catchena, eh, I cause your grace, eh, Miss Sundayana, as a branty be, eh, up on chance or bewareno. As only it's a baby, no more dim come more, no one say, yammy. Ene yiyi niyama, echire chire. Afe, uba kwa shi ya baba wanwe, na afe, uu nkanda ya nchire no. Onusu nkanda ya nchire no. Ewa baba mipacho, ma ya uredi se mko yomwa de, na achire ze. Afe, bensu ushe uu. Sawari ya no, uwe mwone sile mwa bia natari ya shenu eti ya. Ene ya huu ni kutu na yi, ni nantu huu. Eno pa mwa di akabia uu mwono da. Ubeone ne kokoso ene kaba yesise yayawo ye kokoso de dawo nti na de hunu ne kokoso enya sanka wunu de ne nufu wo to ko kanche ene papa nene maami awo mo se ne kwa ora no mpenfo ye da mo se mon ko ne musa ye banansa o me akora ne transia wo se ha se mo pede a ti ase ye woni na kasese ana ide wo shea ma bonti mre bi no kan se obewa me nene menim se wo ye serious sa o sa ti sabe ne besi ne no ne no nhia da bi ne ye hunu se firi o ma me no papa ye christopher a o mo beka se ye bo ho mpa wo de kwa de ye beka nche se koy afi o me enu akotena se no ma ye akwanchina bo mpa ye wo wa wari ye ho awari ya sa wo kwa wo kwa enso ye beba wari ne enso ye de anya ebejina esa nse the foundation of that marriage is Jesus Christ nse wo ma na mde mbro fo ba ko afam bom ohun afesa me na mo be ware yakoyo ho ade afie kakra kama asrefo papa no ma me afrefo yadofo wo kunu no so ne ne nkrofo aba ya be hie afie ya ye ne kan wanya kyenkyenkyen kakra ka bia ena die ni para gboga mo ya bo ade be ba so be engagement ni be hwe e bru wedding so ade beka se be ya wedding ene ne wi ase ganyina ejanyina obi a so ja woni fie bia wadum no okon ho na akodi die no abeda aden eye papa e so nyame ani die de me kan nyina de me pesa me kire ne se ti saa ne ma ya ne so nyame ani enti ya kwa aburu so kura ebi mu die busumi nsia na egu obi ya woni be wi ase waye wedding be nan how wedding ye nsen what you say why wedding be nipa oba ba ko mema be ma be be na bembe be 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 na kwa mbia be ye ni wedding be ma be be na kwa mbia be ye ni engagement enso mu fu enye yie ask yourself where does that come from menu anu menya yure ho enya yure ho enso egu asor dem asor na nyemo enti mo asor mfir san asor ni mu na mo hwe yankopon kronkron ye atwira konkon mu asore no kware kristo christian bible church na ko bible meetings tenafie na ko bible meetings ko study the word of god no he se se yanye ministry no obi wo ha se se won kwa asore ba bia o wati fie pastor gabriel 24/7 wati fun wati ni radio so ono ankasa ye house radio nke nkrofo ye jisika no wan de ono nkwa na ye na ade no ono nkwa te so ni wo preachi ye se mama luis na mepa mekwa akotena so bi se me preachi nanso me fa me fon ye a ntanta ne ma ye ma ade me na me kro no ye se me laptop no ayi no me tablet na sei nye sika ngutobi ti da bi amie ne fon so hallelujah amio amio ade already have mercy onyame ohu ya mabɔ pa aware ye die ntia na aware ntumi ntenase no eno no be men no ba ya twempna sa abɔ dwamen sa mo ba ne engine nyina bubu spare kra ne ho afi na afi no asime be ware no sa aware we na wan kwan hye kukua mu din bi o asime ye engagement kakraka wo ye engagement bi ani asa kan busume busume mienu na no so masada ansan na wedding time na duru so enso nyame ani obi a woyɛ sa wedding ni bia me ka kire won ne enso nyame ani nti munni manane agya ne ma no munhya se nya en compile bo mun pe fasting mun pe bren mun nya mpa bo ebo mun ma na ware ne ho na nyame mfa nchem na urade mram enti sa ani he obi wo no se ne benya ware ye is better. It's better say baba wa no wonya nware ye na ko te ho ote ho nka ye na so no so twempra ne dia ene the same crocodile hallelujah enti ne kwa so ber maja na yire ye ntras nko ena o ka se ye enti onipa beja na jane ne na wode ne ho akofam ne yire ho onipa woni o berima the man is the head so the man is the one who go to find a wife. Enti wo obelema no beja wo papa no ma me wono akofa akohwehwe obi ba bi abaaye bi ababa wa bi a aketese bi a wakata ne ho asie no akoka chance wo wura ma me mfa mo bayi ma me mo baje me sen ya kase ke beje wo no aka wo tuaka no afa no na okro we eye bokwa asem eye de na na de horo nkoa 5000 Hall on choir and 5,000. Do over three makeups in Kuma say 1,000 pounds. The one word Vianney was 10,000 pounds. How? 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 What kind of guys and witness again? I'm in Nibby, I'm in Nibby. I'm in Nibby, I'm in Fanny. Monkwan crassi and I'm uncovering the pay goo goo, baby, bin mattress, a cranny pan, a bisho, edit that form. I don't want to talk it, I would have talked it, and kuma. Kama, Fasansika, 5,000. Would you call a ye Ghana, kete, rubber kete, Fako Nigeria, Ubelo do at a crater, ma? Thank how the chim crassi for. Kuma see a bunting crab bunting, the paddy da, bench so. Adoyeno ewo kwan bebere fo se ye no mu wo sika mu mfa anye we na mu de yensem hunu obewu wo san kwan no so akosua forever and ever na so nka akoye adoye kanyame de pepa wo bonenya na nka be sachira na nka be tene nyame na ase na kanyame atene tene wo na nka aboa wo no na nka akwa heaven kama no ye penipa ni mani mu hwe And until you mean yard, you ain't a meped. Aye, it mean yard, you ain't a meped. Mumma said, will be a sifie, or 2 months of one, I bet none can I. Was sinning crime, was sinning kumas, was sinning takradi, will be to takradi, what da bontini, what 2 prunum hay. What 2 prunum, adding a safwa, a guinea bagimo, edit a bruchere baby, a German Holland, the one wine, baby, 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 biara. We are near Cotriamana, Tia, says inches, near the Nashim, Nephew Nisiho. Mamma, the Payansa. The Payansa. Minianum, the air can say. O Barima Bejan Nejaho. No Cobarro Bano, no no banner be carboom, no no banner can boom wea, or the people are wasting the money. Hallelujah. O be my comments, I am any car. People are wasting money. You know that. Na na make am say, ni ya ba shishye ntoyi enkukobuo yi mu. Wo wa kitchen no aduana ba ba dem na wo drop. Emu nyina agye nkwan. Still wa ye nyina na gyina wo drop mu. Abraba we ya abraba papa. Ye nipa, enwini nipa ho. Hallelujah. Mati asie. Enu ntinu wakoware wo ba no. Yade na mma o kamma krokro wa wo huni asem ene obi kas wo ye wedding wo ye engagement ade che te se me pen yi ya any tree ni ade abre wo wa be kun nan se bi obi ye whatsapp bi nigeria ban aketo bi ne kunu wa mo sako maami bi ase wo safa nanim oduru ge no another nsa ye said ye aso okoso ge no nsa fa ge no efrus e passe wo whatsapp nyina Woman wedding is a mammy, where ya could hang out, dear. A bay and bequa, a rien no qua. This woman who, dear mammy, a yenum come myself. A ye papa. A ye yen no co fee no co an idea boko. Ye be when you say, eh, as messy, I worry you, no crin de ne co. I send be woho. And the penny mushe. And you share any moon, ye jidin, young for jidin were heavy, name we jidin was as usual. And don't want any pa brapo. Mamu ni pa brabo, wama e kwa wari a yem won, do dwon we free, e kwanya mufa swam wari. O biba wo nani ba aye bibi if e kwanya mufa swam wari ye. Mini anum. Mumsha ni eme yo, mama lusi mi biemoni, safwano. Ihini pruna mamo. Wase e kwan bi e bwe, ni mu e mwa kwen si fosu dosu. And to cry more at BNY and walk on the four doors and yes, sister Bacon, one by your morning devotion. Mamma Lucy won't say me one may be one. Yamia do yamia training woman. Yamin woman, ya dreamer boom. Bacon a beckon yamia some natural ye. Ya bumpy one will he dear. That's my day by say a quaint be a bue. Am I ye? A quaint cadin, my papa be bray. Now so e kwan ne ho akwansifo e dos hallelujah samahu wo wi a woni ano kokko bi hwe wo se nyi fa 1 Corinthians chapter 16 verse 9 1 Corinthians chapter 16 mi ayi bia obi beye bia morning devotion no woni quotation we be bia metro to wo 1 Corinthians chapter 16 verse 9 wo se apunu bi abue apunu kese bi abue anke mu nye ma ba boa wo e be boa me nanso ho akwansifo e dos e kwaya bia ma se wo ware wo kru na ne no nyi aware no matanse wo asundwe mu na ma wo mu ma fe 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 fisa emma eye onyankopon japade a wode ma warefo eye eye de wo se abaso bodie adwuma na moye na nadwo no adwuma moye na wia no ne ye de bo ma baso no ene se abofra be firi mu aba hallelujah nyame abie sa akwa wo ya ma wa no be bo ne dede na ahonmone e wo mantam ho ene wo ma e wo chichiri nyina ne connect connect mo mesene awade bi koso ha ye nkwane nko ye mu adwuma na obi ekurade se wo de be che eh che na de ene fa be che wade be che oyare ye be che oyare ye be ma bi wo ha wo jana na nso after wedding no wo ntimi nya adwuma bi adentia ano no se wo ya wedding ba ye bi oba je wan abe hono se wiemu o osumu o yariemu o metena wa twen wa na so ba ne betima tena wa twen wa be hunu se firi nyame a wo be hunu emfiri nyame a ware ye no emfiri nyame so a be hunu eye wa na aye wo ba no mumie nu nyina hallelujah mi nu anom aware ho asem ne ye kan e ma nu a me se aware ho se be kan che quotation kro be nyi bia keke kan se no a me kin kan ba bi fufuru ene ne me beto me maka ni nyina so abom maka ni nyina guho e wo yesu din mu wo nyame mama ho din se de ode mame wo mame nyansa senka me kan nyansa se ma kire me nuanu nyansa fo haleluya bible se yesu wutu nyansa fo fo chin se obetu kwase afo wutu kwase afo obeta o wutu nyansa fo ni wutu nyansa ni fo a obekoso adọ mebusa mo ya mko kan wo na munte de nyame ka ni wo haleluya wati ase e nti onyame asem ni e wosi ni kwase eja aware e de obo wi ase no emfiti ase no de obo wi ase no obo berema ni oba ento barema bejane na ne neja ho ode ne ho akobata ne yire no na oba nso jane de no ma be ye ho namba ako enti na wonna so enye benu na emum oye baako ento e basa no a mi mama Lucy se me mama ye no ware a mi ni chance wa ware ni mu ya na mama se ayi ensu no bi wo wo bra twam onyame akora no wo wo no nya wudi o wonya so aware pe wo firi wo nchan wo yenyam woni ne nyame ne kobo ye bra nya wo ma me fo me srem munyi manu firi mu manu aware mu na mu am so nyame be bu matan e wo ho pati ase e ma me fo ne ha dwene wa aware enu mu nyame be bu mu nyina atem ma me fo na mo ye san de ni nyina obi ba na ba ya na wo no no afi no school te said wa hwe wo de woni nyane ma me na wo no hwe no nyane papa na wo no hwe no o ka sa wonkwa na baba e ma no onu kwa betu abon bra nko be fa me ba ba ti wo mu nyina obi antimi mo ne bra nti na vade aka wo ma bom se we so ha na we aso ha no mu pia no kọ ene kwa so iwa ni fe e wa aware eni mu hallelujah ma me fo mo nyi me so me ka no kure na akire mu en to mu mi enu ko kan wo mu ho bom no aye ho namba ko no interference wo mo bia mfana hwene ne nani nko wurawuram hallelujah ai enti dia wo nyankopon ade abom no ema oni pa biara entitim samate di wo nyankopon kan bo aware biara na aware biara biara o ya ka kristo ma aware holiness ma aware ah wo nya holiness mu be ma aware a wo nya kronkron ya na montue mu ba aware a wo be kwa wabre no ase no te ho a brand one say eh me bina me ne eh deeper life so for bi kasa was o ka je me say mama Lucy wo dey study ade ya me be kan che na me say yo me me tina me tie na me di was say hwe e man no a wo mo say We ya we share wig and I won't fair true any man and won't fair and I share trousers na we shape no and woman no deeper life in ya ni kuna janida nipa dafu ni ba ya we boduku wachim duku nene ni we say na wabona boss wana wana wano dudwa wama tibi dudwa wabisu watibia musa anse wati dudwa say wasi deeper life ni biya yire mwenye nife sadi watie biya papa ne kan ye nokoro aware egu bebrebe nyina hwe ma anu a yatwi anima twetwetwetwe ya ka chance bun sam na this contract na mamo so be sem abraba ya ka mu ntiasi ye na o sem paka ni biso betena wona nkwa kama enkwa le sue nyansa na nwi igu ni trisoa o so de nyina wa ti se wote ho no akata ne hanyina mesh ya wabo ha wodi we kwai wodi we kwai ne fa Ube kansa munu, ube bati afadi ya yejuma, uwa nkasa ya yejuma ma, uwa nusu wansi san, na uwa san subhanusu, ube kwa heri, mekachira u. Monsa chila mwajwe na munga nukurase mpano, na uwa nkasa munga priche munu, poro se mekansa munga chile binu munu, na mekambi su chile munu, me priche miya munu. Nti miyansa munga mekambi ya me priche munu. Mebe kwa wari ya mese, hey, wabana uwa odina banu se, odina chile munu, Unu sasa haba wei upe no. Udonu wa wakume msa de udo Yesu. Udo Yesu na udo obano. Anase kamo fry. Udi nyame. Unu msua sisini ye. Sasa haba anu se wong mudi niko. Ebya bibinti na. Wako ene kutomi na adekure nini ni huwa. Wako jano. Enye. Ebya name udi ye. Lalai. Timidu utinasi busabu ye. Mitu wanme ma wali u. Timini mdi Amerika. You know, Tansy beside ye. Name and found somewhere. Where ye wine? There may pencil crystal. I've been a woman. What's our ban? Be a santini, where the goma, where your man prusy, where your free wala, who free, a kusase, who free and canine, who free, a wine, a ye. I don't mind. But what I focus and what I desire from my heart, you know, is a good heart from God. And the mind of Christ is in you. You say, our banu. Now, we'll bear man, so the same thing. And to me, I'm going to share my na I'm going to share my heart. I'm going to Jabusi nini ho, amwa nini ho, hega yi, gahesi nini ho, yenye na Kristo Yesu, ni pedriano, ene yenye. Where then? Niye nani ya pimi nuko? Hallelujah. Enu nti nunyamiya sema wadiye maye neno. Awariye. Emema no. Mamu nko fiyabo ntene de. Mamu nko di choba. Mamu nko di choba. Choba vya nini pa ye ni wumu. E dosu. Wama yewe. Fefi fra ye tigun. Ya san shogu hu chao. E diya nani kasa ubebe fie nao ila topu no. Na wompe ya no. Na ukopede ya manfuwa. E humi gumu. E na upe. E na ape. E vradin sachila mema na maye. E wo Yesu dimu. Yo. E mreka krakerbe kwa manu. E mane jwe. O nuse nikunu kwa abo ntintu. Nuse nikunu nejimi. Ni kunu kwa abo ntinti, ni kunu, wajini wadini ya vye nye yi. Ya mkwa ya wasu, umile nye yi nyana mkwono minye, mini ya masa. Mi kunu ya tete kwa. Eye papa, emanu mo gwe, mi mamu ati ya siye. Sa wu holiness revive mwa. Sa afonde ya name, mi mwuse, se, babu no ye nyana ye cheche da mwa. Ntinyade o baby pa se se ma no mwo mo omukuru no munimu no ye gusu bompa ye se omukuru no nyina emete ase enu sister ba ku be di adanse ye sister no emse wo wo Italy Sunday service no ye ye nkwa sori da mo enso ba ye program so ni pa ye wo so no enya agro emse sister wo emse wo Italy be di adanse o se ni kunu or rib tie. And we bear ye, a bad ye holiness, dear, a behoon say, say any kuno, so ya a cohorica, say we are one kuna heavy, or do any kuno, said you do yes no, or do any kuno, teni kuno tis as bienma, ayan ya, and why you want quenching a bomb pa yes ah and a ya bomb pa yen yebo, and rakwesi obe dia dance yes say ni kuno at the glass yes you enya fe enye yam enya kono yes ni timi ye what ya see enti emma nwa emma na ware mo yakobɔ mo ho ka hwɛ wo tipen soup bi wo ware yemfie se ni wono da so to onye kunu mare to mo se ofisa wo ho fɛ kye wono ana enye sa ya dum bi ni nyame de dum wo na akonya ba emɛ yi ware ye hwɛ yie won kasa ye wanu mu asem hwɛ yie wa dwina wo wo kunu ho hwɛ yie wa koma wo wo ba ema no hwɛ yie anya sa bubu mu akonta wo bɛkɔ hair me ka kyerɛ mo ema no na bɛ ema no emre bi bɛ ema bi ka ne yire ho asem kyerɛ me ei abɔ mo de di pa mo ba no mo ma yɛ nkrata wo mi so ba no yɛ nkrata na ɔde nkrata me mo na emra bɛ ema no ni bie no ɔba no ne ema kɔ yie no bɛ ne credit card na ba no kɔ wo ni bi enti na ka twa nyina fo ba na kan so mo ka pese mo e ma bae ma no le kan pese onye bi kura koma na brewa e no ba no akosua ka aka e na wo drive wo na mo imagine said they make mun twa ni picture na mo hwa de en so mutia sorry them wo mutia sorry them e no ba no twa seven no e no ba no wa mo ani kunu no o mutia sorry them a sorry that we amutin de eh, papa and the Kenya me asem che me kan heri kan ho se wo be hye oba wo yesa me se wo be hye yesa o satira wa dwene eno na me kan ya ne nipa ntimase e no asem ya me kan man kan ya urade be hye me se me ni dia me kan no so a na se me me wie na se me timi kogu obi aware a nya me be hye me edi yesa me kan man ko a wo me se me kan ho enti ajide fuo baby, I will want wood booms or your gidinia. Baby, I will want no. Sir Emma, won't we are such a free ho, says son. A bayer must be by Facebook. I bet you any mamma Lucy. A bayer so be by Zoom. A benny, I ya sorry, wo ho. You best shin a barbu. Send your patient, baby, I can't sorry. Yen shame, mu dear, who bet in a fee. No, I bought three pet. Now, what can I say? Now it is Zoom ho. Ye 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 bia na wo ye bi na wo tie bi ye bompa ye wo bobi nyame asem dru ba bia na de time ato so questions de akyere wa dwene ne obisa wo be ye be pon no no amen ye be pon no no ye fool wo bi kwa sori dem na wo be fia wo de awerofo na eko aye papa ye ko nyame fie wo se sa de wo ba no no wo mko ne sa where did the ba no no? The yari ko no change the yari ba ye. Hallelujah. And you consider when you pay any betty. Tina wo demo. Tina Facebook no. Tina Zoom. Zoom. Tina Zoom. Uba mo se uba mo mama Lucy wa hosa di omu mi ayi. Na question bi wa wo busa. When the question na usunya niema. Afi ba won se won obi koshi a na wo kasa wasem sisi so esisi so ni ba ei na yo de ko ni ni fa no ko nya san nya san wea wo de kan sem woni se wo sua bibi ba bi da ko no abie kakra che se menua ya ya yi bi wa ha bible studies bi wo ta ma wo madwon ni bi afi ba won se wo ba odwon no odimrika wa ba badwon na wani wo kra no no so de nya asore da mo wo de nya obi asore we de wo ti wo fie wa na wo ko zoom wo tu fie wa na ko Facebook wo ba te de ye kan bia wo wa question ebusa what you say enu nti menu anom mo ma ye ni na ho ma anu a mo kire mo kire mo kunu mo na ya na mo nwene mo sa wo ba ni benyu ebusa sa ira na ni me papa e ja aware ye sa na abeka no ye na papa pema o pema nti de en enu nti na wo ja papa no pam no si abonti ama ma bra bo aye sey ya nti mi ni father love paternal love ana wo mami ya na mami ya nyansa be na wo ba we wo wa wo de tete mi ene wo ma brabo nti mi metime kwa ware ni oba tena se abobra wa ha me mami wa ha me oteto so no obro wa enya nyankopa asae no se du na no wajania ko bu wanka wa na eche no wa mu subanya wo de shaase no mu de awie wo ba mi nya no mi ba so de wa no aso de na de bia de ba mi ka se wonkwa na otete akwara no ne papa wan akwara no ne papa wo wo hene ya wa je na boss wo akwara no ya wo dia wo ye papa ne dia kotokuo ne nyamedi ma wo se o ma no fusum mo sisitre enti ba ma na japade bi so se gisie ma no buso men kru yi na de ye ne nsem enti aburochi mi pa aburochi ra wo na ye me ya se mi tru kwan ma gba abre wa wie kama ni ba je se mi kru gina me nten na me wo ye yi akwara no firi ba ya na ye de ade achechire ne ho ye de ahye ba ma ne nsem wo di age wo japade aburochi re fo ma ma me boa kama pese obi ntwro me kan chire me se wo boa ana ya nkure na me mo mense ma no wati ase na Africa de wati nkwankwa nu ase twa na patasi ensafuo hi policy nanim wadan na mfuru ma twa chia e ka chia e ja kwaju wa ba na wo awodi ase wa wo ba ma o ne wa wo ni pa me no no mitrio ka hwe onim ni a woka wonim ni a woka Mimi anu ma mama na muni mukuru mtetia no mesramu mumremu mwanse for the sake of the children for the sake of my grandchildren please I beg you say muni mama na ntena si ye me nana no no munti me nana no munti nanu me ka kire ye mase me ka kire mase ba ku me say hey me nana no ade me sha gu ne tiriso won't hear me preaching won me nana no abon de ben say when to two en fra kura ne tiri so me no obi kan ma me pa cho ma me so ade a chin ye na atwa picture ba na akora na etu nwi afre ne ne tiri so so good na me say ma kama chiro se nwi na modie gu mo tiri so na nye mututu ngu me wa bro che na me kasa chire mu muti ga na ho mo ye de mo pe me nana no me ne de nya mo de aye me me de en ti me nana no mo hwe yie ayie mo be yi me ma anu mo me hu se yie no eye yie a eye yesu ayie etwa kura ne tri kofo m kama wo sha kura ne trasese a fa ba to ne sisi mu na fa ne bet bo no so kekana ta ade hihie mu won firi samre ni nsua obanyini no won ti mi tu na ta ade nguzu se de wo kwa fuma kwa akoti koko hallelujah gentle dressing makani nyina achiremo menana nomo mesremo menana nomo no mohwe wo ye mame ni senti montra ware no ho mame e ma hanu montra ware no ho mame ma mo fa mo hunka me mo kunu no sa na bible na ka ma mo fa mo hunka me mo kunu no da wo do hunka me wo kunu pe wo do hunka me kristo kristo be bu watan wo hu ta mo ye sen tresen hallelujah ano nti no wo do ka me wo kunu wo bufu wo kunu fa no pa kosi anwumere 321 se yes oh time na so wa hu se wo do ho ka me wo kunu a wo do ho ka me yesu me ka kire wo ba wo tri ni beema beema tri ni kristo enti se wo tri ni kosha beema ni tri ni mu a wo tri no ni beema ni tri na kosha kristo mu enti hwe ne hu se sa wotri ni kristo dia wo ka me beema ni biribia wo dia ka me kristo mebu ana kristo nzu firi wa odi wotri no ye hye wukunu mu na wukunu tri no abehye ne die ni mu odi akohye nyankopon mu enti sa wo ka me wukuna wa ka me yesu wa ka me nyankopon wo ka se oni padua ye odia na dia ye dwe oni padua ne kura na ye odia anti ya anti akokosia anti abra ha anti ama ukazo ni padan ya wodi a wa wo kunu bia sese me ka kire ene mo fa nya dusua na me boye besan to asoma ti kina pa 3 e be kasa bebre wo ho e wo yesu din mu nya me nhyira mo tie fo mo ma ye mo mpa ye nsema mo tie no mo fa nkwa so pam mu ntie na so pam na mo fa mo bra sa de fata na nya me yeshira ye ma mo fa mo nka me mama mpa mo mema ne mfrifie ade anyina mo no mo mfa mra mama Lucy ya bebo ho mpa ye na nyame abam Ewurade bɛbɛm ama wareɛ na somdua bɛm na Yesu Kristo ba na yɛ bua kwenta no a edru awareɛ deɛ no so a wɔ sɛ oh what the beam na wo kɔ heaven kama wo mpɛ we na apɛ hwan wo pɛ ntɔkɔ a nyame nhyira mu nyinaa yɛ bɛbɔ mpa yɛ Ewurade Nyankopɔn yɛ da wɔ sɛ yɛhyɛ wɔ nim onyam Ewurade wo dɔ wo mɛ nanso wo dɔ yɛ nti wo ma yɛ aduane pa ma yɛ di Jesus anim onyam ka wo yɛ ɔtɔ wo yɛ ɔtumfoɔ wo yɛ ɔbrempɔn wo yɛ ɔkatakyie ɔfutufoɔ da adwa asomdwa hene wo Nyankopɔn tumfoɔ Ewurade yɛ da wɔ sɛ wanhwɛ yɛn ho ne yɛn mfonsoɔ na ne yɛn ani waka yɛ sɛ de wadɔ yɛ no mmɔborɔ ho nteɛ ho akora na ɔte sɛ wo anyame nyine papa yɛ da wɔ sɛ w'asɛm abɛe papa sɛdeɛ da bia meka no no m'asɛm no nyinaa aboaboa ne nyinaa no ɛgu asase tɔm na fa yesu mmogya fertilize no ɛma ɛnyɛ adwuma wɔ yɛ mu na ɛmmɔ dɔn wɔ yɛasom na nkɔ yɛ adwene mu na sɛ yɛda koro a yɛbɔ petiri a ne yɛakae sɛ ɛwɔ sɛ yɛbu yɛ ku ni akai sɛ ɛwɔ sɛ yɛbu yɛ yerenom na asetena no akɔ yie na ma aka mmɔfra no na mmɔfra no so nyini no abɛyɛ kristo mu ɛwɔ yesu kristo din mu papa meda wɔ ase tumi biara te awareɛ biara a ɛtie me awareɛ biara a ɛtie me sɛ ɔba nko a na ɛtie sɛ pɛma nko a na ɛtie asɛm yi kɔma wɔ mu mmienu awareɛ biara a ɛtie onyame asɛm firi mama lucy mu saa berɛ yi sɛne awareɛ no si agyigya akɔduro biara ɛnɛ da yesu kristo renew awareɛ no ɛwɔ yesu din mu awareɛ bi atete apansam ɛnɛ awurade si keka tuatua so wɔsiesie no ɛma ne hyane ɔpɔrehye ho ɛma ne twa hyɛnhyɛnhyɛnhyɛn ɛkyɛn sika kɔkɔɔ yɛawa ɛwɔ yesu din mu afei nyame ho mu kronkron ahoɔden nyansa ɛfiri agya ɔdɔ ɛfiri wɔ ba kronkron ahoɔden ɛnsane wɔ awareɛ no mu ɛwɔ jesus christ din mu onyame ne kwafoɔ meda wɔ ase atiefoɔ nyinaa hyɛ wɔn nsa ɛfiri ne papa bɛyɛ wɔn mu adwuma bɛma wɔn mu nyansa awareɛ mu nyansa abrabɔ mu nyansa asetena mu nyansa ɛneyɛ papa ɛwɔ yesu dim subanya ɛbɛma nipa nyini akyɛ subanya ɛbɛma nipa nya nkɔsoɔ wɔ n'asetena mu ɛno ne yɛbisa wo ɛwɔ yesu kristo din mu afei wɔaba wɔn nso meda meyɛ tontorɔ wɔ bi sɛ awurade wankasa anka menim kasa nti awurade so kasa fa me mu sɛ yi a oo na yɛ aseda na mede ma wɔ mebɔ mpa yɛ sɛ awurade I am available for to you every day every night any day that you want to use me no I am there for you daddy use me the way you want it thank you so much I give you all the glory I give you all the honor I give you all the adoration thank you Jesus I glorify your holy name in Jesus' mighty name, I pray with thanksgiving. Amen. Nyamin shramu nyina. Nyamin shramu. Bye-bye.